Ikindi twakoze muri urwo rugendo ni umubonano twagiranye n'umuganwa atwara igihugu cya Qatar. Twavuyeyo dusinye n'amasezerano yo guhanahana abakozi abashikiranganje imigenderanire baciye bagenda bashyize ku mukono kuri ayo masezerano. Nuva yuko ni igihugu bishoboka yuko twotangura gushyira mu ngiro ibyo twumvikanye mu migenderanire. Twaraganiriye rero n'ikibazo kijyanye n'amahoro mu karere. Ni igihugu gishaka gufasha cyane kugira ngo igihugu cya Repubulika Demokaratike ya Congo gishobore nacyo kuronka amahoro. Rero nkaje nk'urongoye umuryango w'ibihugu byo muri Afurika buseruko, twaraganiriye ingene vyifashe n'ico bokora. Tukaba narose akayo kumubwira yuko iyo ducikira cyane mu gushyigikira zijya ngabo z'ibihugu byo mu karere zisanzwe ziri kugarukana amahoro n'umutekano muri ico gihugu. Inyuma yaho rero barafise ikigo kijejwe iterambere cha Qatar, nabo rero baraje turavugana ivy'iterambere by'ukuri, turavugana ibisata twoshobora gukorana mu iterambere n'ico kigo, kuko ni kigo cha leta kijanye n'imigenderano mu by'iterambere. Bakaba rero abo baciye bobo dufundika yuko mu minsi ya vuba borungika umugwi ucukorana n'umugwi wo ngaha mu Burundi kugira ngo dushyire mu ngiro ibyo twashoboye kumvikana mu bijyanye n'imigenderanire. Cyane cyane twarumvise yuko boshimikira cyane ku bijyanye n'amagara y'abantu, ibijyanye n'uburimyi n'ubworozi, ibijyanye n'inyigisho mu mashuri, hamwe n'ibijyanye n'inyubako rusange.